kaze miganiro cy'umutekano uyu munsi tugara ku gice cya kabiri cy'ibijyanye no kwiyahura bimaze kwibonekeza mu ntara zimwe zimwe na cyane cyane mu buraruko bw'igihugu abantu bagera kuri 33 baramaze kwiyahura mu gihugu cyose kuva mu ntango z'uyu mwaka wa 2019 ariko ivyo ngo biribonekeza no ku isi yose
ku isi ivyo kwiyahura birahari ibiharuro bitangwa n'abahinga cyane cyane ishyira hamwe mpuzamakungu ryajejwe amagara y'abantu MS ibirerekana yuko ku mwaka ku isi abantu bangana umuriyoni biyahura bagapfa hanyuma abangana nabo ni miliyoni zibiri cyangwa zitatu barabigerageza ariko ntibikunde bivuye kumva cyangwa iriya bashobora kuba babikoze uko bidashobora gukunda ngo umuntu apfe bashobora kuba babikoze abandi bakababona hakiri kare bakabitesha ntibikunde dufashe rero ivyo biharuro ku rwego rw'isi urumva ko ari abantu benshi cyane kandi bigenda bihindagurika mu bihugu aho biguriye cyane ni mu bihugu mbere bisanzwe bivugwa ko bitunze nk'ibihugu by'Iburaya n'ahandi muri Amerika Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere no mu bihugu nk'Ubushinwa na Korea yo mu manuko niho ibyo byo kwiyahura bigwiriye cyane ibiharuro byo ku bihugu byo muri Afrika ntibikunze kubonekana kwiyahura kandi ku isi abahinga bavuga yuko ari igituma kigira 13 gitwara abantu benshi ku isi bapfa abantu gitwara abantu benshi bapfa ku isi ariko kikaba ica mbere mu bitwara ugwaruka rero kwiyahura kandi vyibonekeza mu bantu bose baba abagabo nibo benshi abakenyezi bakaba ke kiretse gusa mu bihugu nk'Ubushinwa na Korea yo hepfo aho twa aho biharuro vyerekana yuko hari aho abagore ari bo benshi mu kwiyahura ubundi ahasigaye ku isi abiyahura n'abagabo cyane no mu Burundi nk'uko twavyiboneye aho twaciye ko twagendeye imiryango itari mike abiyahura cyane n'abagabo
aho twagendeye mu ntara ya Kirundo n'intara ya Muyinga twari kumwe n'abahinga mu vy'inyifato hamwe n'umwibutsamana mu gipolisi yatubwiye ko mu mihana twasanzemo abiyahuye hariho inyifato zagiye zirigaragaza
duca mu miryango y'abantu babuze ababo biciye mu byo kwiyahura twarabonye yuko ari ibintu bibabaje cyane ubwa mbere kuko abantu bararengegwa n'ingorane zishanke ziriya ugasanga bariya tuzima katuzi yuko ubuzima ari katihabwa kandi zuko yuko ubuzima dufise twabuhawe n'Imana none rero atamuntu umwe areke kuri we kwiya ku buzima yiyahuye ngo kubera imva canke izicanke ziri ubwo buryo bwose twagiye turabona isano bifitaniye harimwo uwo mwihebure n'ubwa mbere novuga kuko iyo aho hambere turabona yuko uwo mucama yihebuye ko ari wenyine aho hakabiri naho nyene uwo muntu yaragize ingwana akihebura akavuga ati none ubuzima jewe ko mbona bundambiye kuko baravuga ati umuntu arambiwe n'ubuzima aca ashobora guca yiyahura aho twagiye turaca mu bene gihugu mu bakristu twagenda turacamwo tuganira hanyuma ikindi kandi nuko kutemera ko imana umuntu hamagarwa kwakira ishyaka ryayo bidushikira mu buzima kari ishyaka ry'imana icyo hano icyo mbona gishobora kuba bahuriye ko bose hamaro n'ishavu ricariza kuri mu mwiheburo uragira ishavu n'uwo muntu ari yabuze umwana yaragize ishavu n'uwo wundi muntu muri iyo famiye yindi twaciyemo naho nyene turabona ako kantu kishavu kagumye kazamwo ndiko nagerageza kwiyumvira no gushishoza mu bwenge bw'iwanje bose barashavuye bakishavurira kuko atabari kugera yahure twarabonye katavuga ati je bunyene ndi yahuye bunyene mugabo hari ibimenyetso mwemwe zabonekana imbere yaho yukumenga umuntu ameze neza ishavu rero no mwiheburo icyo kintu kuri zo ngo zose twagiye turacako turana yuko kirimwo
nka henshi abantu bagiye biyahura wasanga imbere y'ukwiyahura kwiya ku buzima babanje kunguruza akamara nk'igihe cy'iminsi indwi yose iminsi itatu eka mbere mwarabonye nk'umwe mu rwisuri ko yaramaze hafi amezi ane muri Tanzania mwarabonye uyu wibugabira ku Murama ko yaramaze hafi indwi zibiri yari mu Kimuyinga mwarabonye uyo ngaha ibusoni ko nawe nyene yari yabanje kwimuka aramara iminsi yari mu kihandi hantu hanyuma aragaruka murabonye kandi n'uyu yiyahuye ngaha ko wewe mugabo nuko yari yagiye yo yarasanzwe aba mugabo wiwe mugabo kandi yaravuye aho rasanzwe aba agaruka ku muvyeyi wiwe urumve cyo biragihuriye ko nka hose atwaje turaca ico biragihuriye ko
ibyo no kwiyahura ngusanga uko bikogwa bitandukanye bivanye n'igihugu uburere canke iterambere ibihugu bigeze ko
mu kwiyahura rero abantu bakoresha ibintu byinshi ariko cyane cyane ibiba bibegereye aho baba bakorera bivanye naho rero bari nko muri biriya bihugu vya leta zunze ubumwe za Amerika abantu bafise n'uburenganzira bwo kutunga ibigwanisho usanga mu kwiyahura birasa ni nko benshi usanga mu kwiyahura birasa mu bindi bihugu naho abenshi nko mu bihugu vya Burundi usanga bakoresha imiti imiti y'ikizungu ino muri Afrika naho usanga kenshi abantu bakoresha nk'imigozi ibiziriko naha twaciye mu Burundi umvise ko kenshi bakoresha ibiziriko cyangwa imisegetera hari mbere n'uwakoresheje igikwembe barashobora no gukoresha uburozi ariko bw'imiti uburozi bw'ikirundi atari imiti yo kwa muganga gutyo bagashobora kwiyaka ubuzima navuze ko bivanye naho baba ibyo bigenda birahinduka nko muri biriya bihugu birimo amazu maremare yama agerekeranye hariho nabakunda kwiyahura bikoroye kuri ariya amazu bakagwa hasi bagasha bapfa hari mbere nabitega amamodoka cyangwa zibimwe bita igari ya moshi mu barabara bakazitega zikabacako bagasha basimbira yije bagacha gucyo bakiya ku buzima no kuvuga rero abantu mu kwiya ku buzima bakoresha cyane cyane ibintu babibegereye ibintu baba bakoreramwo babona yuko byo banyarutsa bagasha bava kuri nosi ibikoresho byo bakoresha mu kugira ngo biyahure biya ku buzima bivana na n'uburere babamwo n'iterambere bageze ko nivyo babamwo vya hafi babibegereye
umuntu ugira iyahure biva kuri byinshi hari bituma byinshi umuntu bishobora kumushikira akiyumvira kwiyahura ibyo bituma harimo kugwara mu mutwe byinshi twagiye turabibona ko hariho abantu bagwaye mu mutwe hanyuma hariho kubura cyane mu muryango asanga warabuze rwose bigatuma rero wiyumvira yuko nawe we atabuze mufise utuma umukurikira hariho ibindi twagiye turabona bifatiye kuba batakwemera mu kibano ugasanga urikumiriye wewe nyene ukikumira ukabona ko atajambo ufise hamwe woja mu bandi atajambo ufise uvuga no kuvuga yuko biri mu bintu by'ukwikumira ni hamwe niyo umuntu agize ingorane atawumuserukako kenshi twarabonye ahantu twagiye turaca nk'ivumbi aho bagirije umuntu uburozi no kuvuga bamaze gukwagiriza ivyo bintu ni ibintu bica bija mu mutwe byose biva mu mutwe bimaze kuja mu mutwe ucubona ko abantu bose udashobora kubegera n'ukugwara yaragwaye arabura umuntu aza kumuba hafi amusuhuza ibyo byose mu mutwe urumva birafise ingaruka mbi uguma wiyumvira nabi hanyuma haragira yuko nawe adashobora kuja mu bandi agiye urumva nte nk'abaca mutunga ko gatoki bamutunze ku rutoki ko yoba afise ibintu mu nzu cyangwa ibintu akoresha by'ibintazi mu mutwe urumva biramera nabi ntamerwa neza acaguma yumva umengo yo ba wenyene akumva umengo ntiyoja habona kandi no kuvuga agiye no mu bandi ko bashobora no kumukura mu bandi kubera ivyo bintu
ku bantu 33 bamaze kwiyahura mu gihugu cyose hafi gice cy'abo bantu bari mu ntara ya Kirundo umwe mu byinyifato ninge ni bya bikorwa aratanga isiguro
ikindi kintu twogaruka ko izi ntara urabona ni ntara ziri ku rubibe intara ya Kirundo n'intara ya Muyinga ziri kwe gu gihugu hari icyo abashakashatsi bise novuga choc de culture no kuvuga ihuriraniro y'imico n'imigenzo urabona nko mu Burundi kama imigenzo kama y'Ikirundi n'imigenzo kama y'ibihugu duhana imbibe ntisa ugacura aba nk'abantu bamuza Kirundo uko yifata abituma naho nivya naho yakurira aho yakuriye uko ntiyagiye yumva bavuga hana gusanga yaratembera gasha mu Rwanda canka nyarwanda barahashitse wumvirije neza urumva yuko nk'umuntu avuze ati wewe dufate nk'uyu wo mu mugabira yaramaze igihe avuga ati abwira umugore wiwe ko azomwica agaca yiyahura mugabo bayifashe minenegwe kandi bana byahuye kuba urabona iki gica kiza mu bintu bibiri gica kijyana mbere n'ibindi bibahandi aho abantu biyahura atari uko bashaka kwiyahura gusa mugabo hari ikindi kintu bashaka gukora kimeze nabi gaca bashaka ati hako nzoza gucigwa imanza nzoza kwirukanwa mu muryango nzoza kugaragazwa reka nanje nkeni yakubuzima tujyane ntazogiyuza kumbaza ubujyo byiheje neza hajyana niko byagenze iyi mibereho y'abantu bagize intara cyane cyane nka Kirundo mu bijyanye n'umutekano turabyita le peuple à cheval nabantu usanga kenshi imibereho yabigoye kuko birasaba ko batahura kwabo akubwiye ati nzokwica abari nzokwica wewe wifaje kugufina uzubona byakubaye ko mugabo ahandi mwarabonye nkaho umuntu uzarakubwira ati jewe ntuzo nyitambika imbere nzokurendanura mugabo ikari zo gufyina hanyuma haraho bigarubwiza ingaruka mbi mugabo ntaba afise umugambi wo kwica mugabo ahandi urumva arabivuga kumwe akabishyira mu ngiro uwo se umuco w'ikirundi mu Kirundi umuntu agomba gukora ikibi ntakubwira ayihorera mbere ugasanga umengo muracuditse mugasororeranira numunsi aza kwishwa gasanga yagusohokanya cyangwa kukabare yagusororeye mugabo andi urumva arabivuga akamara imisa bivuga indwi yose karenga abantu akamara bibaza ngo ni byanyu z'ikirundi mugabo bo busuko
mu kibando aho hari abiyahuye baravuga ko hoba harimwo ukwemera ibintazi nk'uburozi abahinga bati aho bo kwisosora mu kibano
abo bantu twababwira yuko ibintu by'uburozi ntibo bishira imbere hanini hajya bavuga ngo naka yarozwe twarabonye n'abantu bamwe mwatubwiye bati je ndashobora kwivugira ngo yanikingire nkavuga ko ndumurozi ntari umurozi ni kuvuga muri uwo mwanya uramutinya ukamutinya icyo kintatanica akora kandi umaze kumutinya umwigigwayo umwigiweyo rero ni hamwe acatangura gutinya ababanyi namwe mukamutinya ni vya bindi bigaruka kubera bakwagirije uburozi ugacatangura kumva yuko mengo uri kumiriye ivyo bintu by'uburozi rero je nibaza yuko ari ibintu by'ivyitwazo kandi uko babandanya bakubwira ibintu by'uburozi niko mu mutwe bigenda nabi byose bijya mu mutwe kuko iyo umuntu atabwira ko uri umurozi utangura kwiyumvira nabi ni hamwe bivira mu rwana mu mutwe kubera ivyo bintu bariko barakuvuga ko rero numva umenga ibintu by'uburozi nitwo bishira imbere cyane abanyagihugu bagerageza gutahura yuko ingwara zibaho kandi bakagabanya ishavu kuko kenshi biva ku ishavu iryo shavu rero rifite ikindi kintu cyavuye ko mugabo agacavuga ko ari ibintu by'uburozi ngo wamushushuye agakora ibi mugabo ivyo bintu nibaza ko tutovyemeza gose
ubwiyahuzi ikunda kugwira mu bihe by'amahoro mu bihe by'intambara abantu basanze biyahura gake nibaza ko byo biva kuki ubwa mbere bwo iyo abantu bari mu ntambara bafite ingorane imwe iba hanze hagera guhunga ko arabazi yuko umwansi niyaza ntabazi neza kwaza gutora umwe abavuga ati arashaka kuzarondera urya je bikampitana ndahere sinzi ko arondera jewe gusa sinzi ko arondera we gusa baca ahungira hamwe iyo muhungiye hamwe rero musangira ingorane musangira ingorane muca musangira ugupfa no gukira baca bashyigikirana gusumba cyagiye cyo mu mahoro umwe wese ariko yiruka arondera amafaranga wundi ko yiruka arondera ibintu biriya ugasanga bariko bakora kumwe baca bagwanira hamwe
ne cyo duhamagara no kumenya yuko nyabona ivyo bintazi atabo byemera kuko ubuzima bwacu buri mu minwe y'Imana kandi tukamenya yuko kwiyaka ubuzima ari gicumuro kuko imibiri yacu ni ingoro ya mutima mwerana ni ingoro y'Imana none umuntu wasambuye ingoro y'Imana kandi umuntu niyo ari mu ngorane zitandukanye ntiyigere yihebura kuko Imana iramubona turazi ko n'umwana w'Imana Yesu Kristo yababaye amagorwa menshi arayarinda arapfa hanyuma arazuka none bari mu buni n'ahazo natwe arabamwemera tuzi yuko tuzozukirwa buzima nyene none rero nkuko waciye mu ngwana kazironka kandi nkuko nabandi bera ndabadutanze kurenguka twambaza bari mwijuru nduvuga abagumije kwemera baragerageje gushikira iherezo gize itoranwa giza twadufata no ku karoro nkabo usanga nkaho twaciye tugasanga ari umuntu yagerageje kwiyahura mugabo imana kubera kimufise kuwundi mugambi igomba kumurangura ko maze araheza ikiziri ikikozi yari yakoreje mu kwiyahura kiracika ararokoka rero nabandi bamaruka gucyo nyene kuko acavuga ati imana irahantoye nkacya nibaza yuko nk'umuntu yuba yaragiyageze kuri iyo ntambwe yogomba kwiya ku buzima hama imana ikamurokora ibigomba gutanga ikigwa ku bandi basigaye kugira ngo tumenye yuko uwo mugenzo mubi uwo mugigwa mubi wo kwiya ku buzima umuntu atawugira kuko akazoza kacu kabintu y'imana tubame dushira imbere imana kandi tubame dushira imana imbere yacu muri byose na hose kuko ari dukeje ubuzima kandi ariyo ibandanye tubeshaho
muri ibi vyigwa bya kriminoloji nkoma yivuze mu gifaransa batandukanya imice ibiri bita paradigme criminologique ya mbere ni paradigme du passage à l'acte nkuko mbere nabaraba ivyigwa vyinyifatwa akunda kwivuga bavuga ko umuntu afata ingingo abizi avyumva wenyene akayifata akashyira mu ngiro ngirango tuvuga ko bifatanya nabijya bavuga abari midini ya katolika bavuga ati ncumuna nbizi ncumuna gi nimigira nkana urumva baba bafashe yuko uwo muntu ari nyingo wiwe yafashe ayizi atacha mushiriyemo ariko bamaze kuvyiheza mu nyuma barasanze nubwo inyinga bayayifashe si wayifata koko kuko aba yaremerewe asunikwa nibindi bintu
mu bisanzwe ibintu byo kwiyahura si ibintu bisanzwe novuga ko atari ibintu bisanzwe kuko ni ibintu utegura kandi mu kubitegura hari gihe ubitegura wenyene hari gihe ubitegura ata muntu bibwiye ugasanga ni ibintu kuko yitomboye wakabivuga kensha ni ke bibubira ivyo bintu bitaba bigikozwe mugabo yari hari haba binyegeza bakagomba kubikora binyegeje urumva yo maze kwinyegeza ni kuvuga yuko nta n'umuntu ashobora kukuba hafi ngo aguhanure kuko kenshi iyo muyaze n'umuntu ukamubwira ibibazo ufise ukamubwira uti je numva meze nabi uku canke mfise ibibazo ibi n'ibi arashobora kukuba hafi akuyagisha ugasanga vya bintu urabihevye urumva ni ibintu bitoroshe kandi ni ibintu bibabaje kuko hari igihe namwe mucunganwa ugasanga abigumiza muri we ntashobore kubisohora
umwana twagendeye baratubwiye ko uwiyahuye batamukorera imigigwa isanzwe ikoregwa uwitavye imana iyo nyifato y'ababanyi irahize ikababaza ababuze uwabo abahinga ariko barahanura ko bohindura iyo nyifato
icyo navuga bijya n'ibintu bikomeretsa cyane abasigaye ni ukuvuga yuko ubuze umuntu witeza kumugandarira ukamuhamba n'iteka kandi iyo ubonye ababanyi bakubaye hafi birakuruhura mu mutima ni ukuvuga yuko ababanyi bateza kuba hafi bakagira ikigandaro hama umuntu ukamushingurana iteka ukamugandarira hanyuma ugaca ku mazi ukazoganduka kujya imigigwa y'umuntu wese yapfuye igigwa mugabo bavuze yuko kubera wiyahuye uwo muntu umuhambe nimba ari mu ijoro nimba ari mu gitondo ugasanga abantu no kuguherekeza ntibaguherekeje ni ibintu bigira ingaruka mbi ku bantu basigaye kuko uca umengo n'abantu mu kibano bateye isoni umengo n'abantu batobegera umenga icyo kintu bakoze n'ikintu giteye isoni kitavugwa kandi kitabaho ni byiza rero kwa mugandarira bagaca ku mazi bahaganduka kandi ababanye bakamuba hafi kugira nawe bya vyiyumviro bibi bihere kuko uko abandagira ivyiyumviro bibi ni hamwe nawe mujana muri bya bindi n'uwundi yagize ugasanga nawe arabikoze mugabe amaze kubona ko yamufubanye iteka akagandara ari ibintu byiza cyane
ntitwabifata nk'ibihano n'imigenzo ya kera twabayemo bavuga yuko umuntu yiyahuye bati ngo uwiyahura ngo bayarozwe nicyo onya mu byo bahurira ko abari mu kibano mu kuvuga ati nta muntu yiyahura atarozwe ariko turazi yuko ukwiyahura biva kumvo nyinshi bivanye n'ibyo nyine byo kwihebura n'ibindi none rero ibihano no vuga bacafatira umuryango wabuze nibihano bitanditswe mu mategeko kandi nibihano no vuga yuko bibabaje bifatiye kukubana n'abantu kuko babona yuko umuryango mvuye mu muntu yahuye umenge uwo muntu wo muryango uravumwe hariho imigigwa bagirira abantu bitavye imana ku buryo busanzwe ntuwa bitavye imana bahitanye n'urwa karago nkuko tubivuga mu kirundi abonye bagira imigigo guca ku mazi kuganduka kandi abantu bakaza kukiriyo bakaza kugandara bakaremesha umuryango wabuze ariko kuwiyahuye uko twagiye turabibona tubajije abantu twarumvise yuko abo bantu cumenga barabahariye ivomo uwo muryango muri uwo mubabaro urimwo ubantu vuga ko barakabiro barakubuza umuntu wawo ukabara kandi nuko atabaje kubagarukira ko kiretse nyene mu miryango nyene yegire nyene atakundi bogira nahandi abandi bo mu kibano canke zinishi zakure umenga wiri baratumwanya baje kuraba umuryango urimo umuntu yabuze wabo biciye muri ubwo buryo bwo kwiyahura
amaze kwiyaka ubuzima bwo kwiyahura ni benshi nkuko mwavyumvise uyu muhinga muvye nyifato ninge ni byabikogwa abatanga umwihwezo w'ingene twotahura inkomoko y'ivyaha bimwe bimwe
hari muhinga yitwa Auguste Comte guhera mu myaka y'1983 yabonye ko ubumenyi dufise buva muri mu bice gutatu ariyo bita la loi des trois états akavuga état théologique état métaphysique na état positiviste état théologique ivuga iki ni nayo nza kuvuga ko cyane kubera niyo ihuyahuye ni na bimwe muri bitwihweje nuko iyo ingwane zikira abantu mu miryango mu kibano cyabo babona ko ari impwemumbi ari imana ari shetani abo bantu birabagora kwiyumvira umuti bonye bwabo kuko baguma babona yuko wabikunda utabikunda bizoshika kuko ni imana ni shetani ni mpemumbi ni birozi ni ibintu udashobora kuvuga mwara agashuhu mwamuse mwatubwira ngo gusha naho umuntu ashuhu akaguruka ku mitoto hejuru ngo akava ngaha gaca ku mitoto ngakorokera mu rupango umva ntiba uri kwabisigura ibyo nta nubwo boza gutabaza ngo dufashe kuko ni ingorane atanu mashobora gusigura iyindi novuga muri izo zitatu ni état positiviste état positiviste ni ubumenyi uvuye kumwihwezo w'ivyubona ukihwezo ukabona uti uko twama tubibona misi yose bigenda uko no kuvuga igihe cyose ubuzaba ntabwo iki kintu urame witeze ko ashobora kuba iki kintu ubira gikinga kirikare ubuvyira wiravye neza nkibi byagiye biraba henshi baragiye barihweza urabona nkujya nkuyu wigwisuri baravuze yuko ngo yamagende Tanzania hari magi Tanzania kaze yahindutse mwarabonye umwe yavuga ko bavuga ko yagiye mu yinga ngo yaragiye aze yahindutse hose mumva biza bigaruka ngo yaze yamerewe nabi umva bayihweje nubwo batahejeje ngo bayikorere ko barabe uko botabaza bafasha abo bantu ikindi noca njako ni yindi ubundi mu cya gatatu w'ivyigwa bihari byitwa paradigme de la réaction sociale bifata ingorane apana nkuko byavuye ku muntu ahubwo byavuye mu kibano mu muryango ahaba muri uyu muce bafata uko umuntu byamushikiye bagaheza bakaraba uko yasanze abantu n'abantu bakaraba ibyagiye yamushikira kukaba nkako urabye neza aho twagiye turaca hose usanga aba bantu byagiye bishikira bagiye bagira ingorane mu kibano hanyuma ibindi bikaza byisukira biza bigwiza uburemere biza ari nabyo bituma binari bimunanira uko abyifatamo agahavura akamenya uko bimutubituritse
mwakoze mwebwe mwese mwadukubikenye mu kino kiganiro ni hano kirangiriye naho utaha
igipolisi cyacu giteze imbere kwisunga amategeko giteze imbere mu kwita akazi giteze imbere